Ko tohua ngā tau tōhitoa, TJ Perenara raua ko Brad Webber, hei kāpene takirua mō te kapa ōpango Māori, mō ngā tukinga ki a Airani. Te kau katoa ngā tore kai huruhuru kua whai wāhi atu ki te kapa, e ho atu nei ki te riri. I haere a Victor Waters ki te kōrero ki te kapa i te rangi nei, kia te huri ake tātou ki tana pūrongo.
Ko rāua ngā toki tākoro o te kapa ōpango Māori. Ka mutu ko TJ Perenara, rāua ko Brad Webber, ka ārahi i te waka i tēnei tau.
The silver lining about missing out on the ABs is that I get a couple of cracks at Ireland anyway, so the Māori All Blacks have always been a team that I've enjoyed playing for, and every time I get in here it's just like for me personally I learn a lot.
With two sort of recent All Blacks in our ranks, obviously Brad gets the start this week, he'll go out there, that offers us that captaincy and leadership, and then when he comes off the field then TJ will come on and continue to provide that strong leadership and experience.
He hirahiratanga e ringaringa ai, te tau kāia i wāinga i ēnei tino hoa.
When Clayton asked if TJ and I would do this, is a pretty huge moment for both of us, and I suppose especially for me with TJ, like we've played rugby with and against each other since we were 15 or 16, so 15 years of history with him, and he's a good mate, so it's, mate, it's just incredibly proud for us and our families.
Te kau katoa ngā tauhou o te kapaka tuki ki a Airani. Ko te tuakana Dana Sullivan a Zan Rawako Bailin etahi.
Yeah, proud moment for those guys in their whānau iwi hapu. It's not often you get two brothers get to debut for any team, let alone the Māori All Blacks. Really proud moment, and yeah, they're both, I think, taking their game to another level this year.
He pōapa mīharo te haere ake nei mō ēnei whānau. Victor Waters, Te Karere.